Gendo munu genda nawa kobwa bishana gwenda mushaka ngamukira okay ndagukunda kavyanga
ndana kuja kuza Black TV vena umutumbere hosi ni wese atoka burungu Black TV ka burungu com isagatsa Facebook ejo kimwe hosi big on a mic ndi kumena from behind the camera right there ni kwa kudi nyene no muziki kuri uteza imbere nta nikindi atari +257 ni muziki wo Burundi right now fisi umutumire aririmba neza cyane ikumukumwaki atari vuga izina giyewe na gapera kwa sizi kana gapera cyangwa freestyle no karibu
yeah sinzi nzira bya ciyemo Gushikaho nkwimariramo
Yeah nkwimariramo Itwose cyangwa n'indirimbo yari nje ko yabwo ndayimbye nyewe nk'umuririmbyi
Yeah it's true story
Yeah namukunze ofisi Kandi yakareto babije Karakura aba bro
Oya nawari
Ngo mu yakare Great twitondore ko nako badukwikira nako bashaka kumenya tukumwe nande
kandi Ari Tris Yeah
Yose 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 ndabunda kuri mu ma group cyane mengo ma WhatsApp
Yego
Tene ndurusa nawo
azinduru tuntu gukora byose no gukora yeah
great ali dress muririmbye tanga muririmbye kuri imbaryari imeze gute tubye kariye ya feedback the experience of sebenya your music
yeah jena tanga kuririmba nkiri muto ndirimba muri chorale yeah kuvanika mu wa gatanu hanyuma cyane ngora kuca muri studio kugira nshire hanze indirimbo zanje nanje niga mu 11 muri 2017
yo 11 2017 nivu waje segonde
Yeah,
okay. Dabana umutwe mengo. Siya mitwe yari tumenyereye. Great. Oh, sasa ufite indirimbo zingahe kushinose?
Ah, gushika umunsi ufite indirimbo zitandatu.
Ari kandi ndaba YouTube account yawe uracaye down sana. Biwaza bahari ho debate igeze kuba novuga ije ke baririmvye ama followers ufite ku Instagram, ma Twitter hose, cyokime na YouTube channel zabo ngeze kwikiranwa, ama views sigoshi inge tukwase cyari nk'andi mariri nk'abandi ba novuga yuko nk'abandi ba ririmvye bo hanze. Bimeze gute?
Ya jewe ukuntu bimeze novuga sikosa ryanje cyane cyane kugira YouTube yanje bikiri hasi. Bon agenda ufite mu ruhare ariko si c'est pas totalement moi. Kuko je ne igituma vuga ko confise uruha ndabifise ku ruhara je natangwa kuririmba ndi muri internet internet ndi tuba twemerewe gutunga ama telefone ushaka gupost indirimbo nkabura ingene ndayipata cha link ugasanga abantu ni bayirose iki ibyo bigatuma YouTube yanje ihomba ariko kandi nabantu ubwabo mu Burundi YouTube nta bantu batwitaho iba Twitter
was kwari kintu tunyabake uko yo deba yashizeho na Alenova ramuza Alenova mu mwarongo wa Jonas Kritenga mu Burundi avuga tubushikiriza cyane tuvuga n'abandi batandukanye tuyagambe n'impamvu nyabake tumwe ba views mu Burundi daduka ku baririmbyi se ku artiste was ke impamvu ya
abarundi baramugaje na Facebook na WhatsApp
voilà if you buy ivuze mugari kibazo no vuga yuko ndibaza mba sinzi none ko ndakwishura mugabo bavuga ngo igihumbi nkaga kuri Facebook na WhatsApp kinzo muri limited
bijya nyene nivyo ndiko ndavuga abantu benshi mu Burundi bakoresha bujya bubuke bwa bw'igihumbi bwa Facebook na WhatsApp bwa desa iki ibintu nkivyo ugacisanga abarundi benshi ntibazi Instagram niki abarundi benshi ntibazi YouTube niki ugacisanga bizi twebwe afete biba biza abantu bake ni bake batahura akamaro kabo rero urumva bimaze kuba bitahura bake ucusanga ababikoresha ari bake aba followers bakaba bake ibiki ndusi SLTK udafise abantu muri diaspora cyane biragoye yuko YouTube yawe itera imbere kuko mu banyagihugu mu Burundi nta YouTube ihari nta Instagram ihari bose ni Facebook na WhatsApp na vyo urazi uko atabo bishitse umuntu cyane
tutaka ku muziki wawe nyine tukabonye ico kibazo kuri social media kibazo cyane uvuza tutafisa no muri diaspora ushaka kuduka YouTube yawe ariko tutabeshanye we ntandi boza tazi nkoro kuri YouTube
za
nimo za tazi nkoro
Ya ndazira.
Zo mu Rwanda Kenya hose.
Eh ndazira.
Muga hari gihoza kuri aka windi mu kwabindi mu Burundi mu gihe cyukayira.
Ntayibonye.
Ntayibonye.
Ntayibonye walaye. Eh ntayibonye kuko je umpaye link. Umpaye link. Ndayira. Hanyuma sero ningene ndayakiriye nka nayipartage bamubwira ngo wambonye ngo wamumbona ngo mu magroupe iki
Josanje ndagiba ndagibuka mu magroupe menshi kwa magroupe yose sindivuga mu kandi abantu bariyo
sa
baterwa mu bose
Zawa nuko rero murajya ama group ndakorera akazi jewe. Ndi mu ma group menshi cyane ashobora no kubarenga ijana hafi des. Mugabo group zose usanga abantu barimo banzi kubera bazi.
Kwereka ko muziki wa nyahazina indirimbo byitwa gute?
Bimenye.
Bimenye. Indirimbo je nayumvirije. Indirimbo iryoshe. Gusika ibibazo nkifise nshya kinini nyene. Kibazo cy'ama video. Bagise ko barundi kibazo cyane. Wena gute?
Video nanje ni kibazo gikomeye kuri cewe.
Kuko udakora video.
Uburyo.
Yeah. Ufisimba gufasha mvuga kuti je nanje sindi nasa cyane muziki. Kwa jaho nabaje bishaka kuvuga kuti sindi yasa muziki cyane. Abandi sinse bafasha.
Jenny bazo uko kibazo fise ni cha sponsor sifise umuntu afashe nyine navuga ngo yaranyihaye je ndumuntu yagize ibibazo byinshi mu muziki wanje aho nagumye mpura n'abantu banesha umwanya banyemerera ubufasha nk'akarorero urabona iyi ndirimbo sohoye ubuvuba nari maze umwaka wose ntakora indirimbo bipfuye ku muntu umwe yantoye nzo gukoreshereza byose ibyo byose waro kandi niwe yandondeye akiri hanze araza mu Burundi arandondera turabonana ikinda tumwanya bikomeye ngo ndiko ndarondera ubufasha ariko ndabubura kandi ari we yandondeye ibyo nibibazo abaririmbye tukiri batumye ne duhura navyo mugabo sapas
abari je bagimo kiba tumugiwa nabo turi kumwe na Dris Ali Dris Great. Numuririmbyi wacu mwumvise YouTube channel yambaye kugumisha gusanga ni yitwa gute?
Sa
YouTube account ya
yitwa Ari Dris.
Konyene. Genda munge subscribe na like mushaka kumubwira ivyo ushaka kugira mu ndirimbo ziwe mutse na kanoti video rakene mu muziki murabizi. Kuma collab. Collab mze izo twabonye si collab no vuga ziginyene ziri strong cyane. Bimeze gute?
Collab nibaza yuko ivyo byose nivya bindi nyene bigaruka andi nyene abo ndafise connection ku bandi baririmbye abandi baririmbye beshi nabagenzi banje babande ho havura wiyumvira ati kwereke mugenda na kujya kwereke mufita ni ubucuti kujya ariko atakora bo tubona mufise ariko kandi pour le moment numva nyene na job kanje umenga birangoye kuko nubundi nkoze collab numuririmbye akomeye nka cyandayishira kuri ya YouTube wabone imeze kora kwa kundi nyene atakana na kamwirongerako uribaze ukogera he ego yoduga mugabo uko byogenda ko sosanga uravye inguvu iyo kora bifise ni inguvu ya ronse bivanye nahiri wo cyume ngumenga biragoye nico gituma ubu yahubwo ngomba kubanza gukora nanje
ariko ndibaza umuntu amukora ikora bo murafise izina ku booste mukaduga afite list wabwoki ngo bajye bose bari hasi baradutse
baraduze ariko nibaze ko atamuntu bakuye mu gitanda haryamye ngo bamuvyure bamwicarike bamuhagurutse hanyuma bamutambukisha hanyuma bamwirukane hariho etape kandi abantu bose we big ntibashobora guca mu nzira zimwe kugera bashikano naho kumbure ndashaka kwifuza gushikaho satbageze uno musi canke fizo canke wundi umuntu ariko simpaka ngo cyancya muri ryanzira fizo yaciyemo canke satubi yaciyemo kugira ngere
ya
yeah. Ndashobora no kuyicamo kujya nyene satubi akambwira ati je kugira mbe satubi uno musi naraciye aha na je nka cyaho nyene mugabi kanga urumva umuntu umwe wese aba afise inzira ziwe.
Great. Indirimbo waririmbye yawe ubutumwa ifise nubwa?
Ya indirimbo yitwa Bimenye hanyuma afete ishaka kuvuga kujya kuntu ishobora kubwira umuntu ko mukontwa ni ibintu byinshi afete mugatwe twabishize mu vya love kujya kuntu ushaka kubwira umuntu
ko mukujya mutipe no wahe
ajya mutipe no mugenzi wanje twakuranye ari ya ku gatumba mu Rutana nawe nyene n'umugenzi wanje
umunyarutana
yego hanyuma bo nariko ndakubwira ugacyo usanga nk'ubu uri kurabwira ikintu umuntu cyari cyo cyose nagutahure ukamubwira ndagukunda umukobwa ugasero ninga nakuzi for example je ndu umuntu ngendana n'abakobwa benshi sana gusa ndakunda gushima kwa kundi rero naho no bamukobwa ndamushaka nkamubwira okay ndagukunda akavyanga kubera zitukunda gusinata ya bace sangaro ni nk'ibintu n'ivyo bimenya afete no kwinginga umuntu yumve ko ivyo uri kuramubwira arivyo ya
ibintu ugena ugabeshi kuda gusinata nabo kuko atawufize muntu
oya bukunda bifana bifana n'impamvu kandi impamvu zishobora gutuma umuntu adakora ikintu ndashobora kuba ndi incapable ugasanga rega birazibye birazibye dinbar ubugira kabiri urashobora gusanga naragize deception tuma ndabireka cyangwa ntabyiyumvamo cyangwa nagirane nk'abatunjoherwa n'ubugenzi
great tubwiye tugiye kwikirewa mu muzika wacu bwo gukora ubunye n'icyo usaba abafanzi muri rusange
bo ikintu saba abafanzi cyane cyane babe update kwanze kuba abafana ni sebo mugabo amenye ni igiki dushobora gukora nk'abafana kugira umuziki w'u Burundi utera imbere kuko nibo cyane cyane bafise ingufu nibo cyane cyane dukeneye cyane kugira tuduge kuko mu muziki w'u Burundi tuguma tuvuga dufise ingorane izi abafana bagira ibiki n'ibiki n'ibiki nibabibone rero babyumve ibituriko turavuga hanyuma babikore bibagize Facebook na WhatsApp gato navyo nyene birakenewe ariko bamenye Instagram niki bamenye YouTube niki bamenye Twitter niki kugira
ngiye kunabibutsa bakusange ama Instagram zahe na tusaba na Facebook
ya Facebook yanje twa Aridris ariko na page nyene yitwa Aridris washaka kugira like kugira abangurikirane kuko Facebook yo konti yo urazi uzuzwa n'abantu 5000 deja baranusura ashaka kurondera Aridris kagira like kuri page yanjye turankurikirana bye hanyuma Instagram yanjye ni Aridris Burundi YouTube nababwiye ni Aridris Twitter ni Aridris aho urashobora kuhansanga
kandi gushimiye cyane
urakoze nawe
thank you.